Kei te pai, kia tuku karakia I nāianei I roto I ngā hui a te kaunihera o Kaipara. Whai muri hoi tētahi wānanga, tētahi tau kume kume wairua tai kaha nei I wāinganui ngā māngai o taua kaunihera. Ko te kahika me ngā kai kaunihera e waru te hunga I ātanoho ki te tau kume kume I ngā tikanga ka whāia e rātau I mua I wāra tau hui.
There were some very strong views from a number of councillors, it's not just the mayor, that were opposed to karakia and te reo Māori, you know, being what they perceived as force-fed to them during the meetings. So we have agreed on a compromise way forward with the caveat that it will still be in accordance with tikanga, so that, you know, we'll still observe, you know, an opening and a closing, you know, positive affirmations.
Hei tāna, ahakoa, e hara tērā I te whakatau I wawatatia tūturu tia ai, e pai tonu tērā hei tīmatanga.